Biye byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye abavuga irya nino tukagaruka cyane kuyavugwa muri politike ndetse no mu gisata cy'umutekano n'ibindi byagiye biratangazwa mu binyamakuru ndetse n'ibigaruka ko cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'amakuru tuba twagiye turaronka mu masoko yacu atandukanye tukabyegeranya maze tukabibashikiriza mu buryo bagitonido. Tubazaniye amakuru yihuta na makuru avugwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi ndayishimiye Varisito na leta yiwe aho ibintu twabwiye ko biriko biramera nabi cyane muri kino gihe u Burundi buri mu bukene ndetse n'ikena ry'igitoro ndetse n'ibindi byankenerwa aho bamwe babona ko ubwo butegetsi bwose buriko burateba gutanga imihoho kuko igihugu kigeze ku mfiro bamwe n'abandi rero bakaba babona ko uko gucanamwo kw'indongozi biri ku isonga ry'igihugu byo bihanganye biri ku isonga ry'igihugu garibo byishi igihugu kandi mu byukuri bakaba babona ko umukuru w'igihugu ahari muri kino gihe anubwo ariko arashinyaguriza abarundi abita ibinebwe ngahubwo niwe kinebwe gikuru kuko yarananiwe no gushayura igihugu kubera ko uko yaje ibintu bimeze byarayangaye gusumbya ngo no mu gihe uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza yarakiri ku butegetsi kandi igihugu cy'u Burundi carafatiwe ibihano n'amakungu ntikigeze gishika aho mwansa ashaka nk'uko nkaho gishitse muri kino gihe bamwe rero bakaba babona ko umukuru w'igihugu president ndashimiye ariko arahemukira abarundi bakanababazwa cyane n'amajambo yamashikirije haguhumuriza abarundi canke kwerekana ico leta iriko irakora kugira ibibazo biri mu gihugu bitorerwe inyishu. Perezida we avuga ko abarundi ari ibinebwe inyuma y'ijambo rya Perezida ndayishimiye nkaherutse gushikiriza ku wa mbere z'ukwezi kwa karindwi 2024 agatangaza icese ko abarundi bose bahaze keretse ibinebwe akongera hagata imirarwe ku banyagihugu ko ari bo batuma u Burundi budatera imbere. Hari benshi rero bagiye bavuga ico bagiye bagira ico bashikirije ndetse n'ingene bakiriye ayo majambo yababababaje cyane bamwe mu bategetsi nabo akabona ko umukuru w'igihugu nubwo yanka kuvuga ibyo baba bamwandikiye nk'abahanuzi biwe ndetse n'abandi bajejwe guhanahana amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu amajambo abari karashikiriza arashobora kumukwegera. Muri abo rero hakaba harimwo abarundi bari mu mahanga bavuga ingene bagoreweyo ariko bakaba bemera gukora ibishoboka byose ngo bashobore gutunga imiryango basize mu Burundi bakababazwa cyane n'uyo mukuru witwa umukuru w'igihugu ariko mu byukuri yaboneka ko atari umukuru w'igihugu kuko ngatarajwe inshinga n'ibazo by'abanyagihugu. Ndatanze mwaramutse uhejeje kudusangiza inkuru y'ibibazo bihanze abarundi ariko hariho igice ugezeho ndumva yuko ngezaho nokorora musozi jewe ndi mu gihugu kimwe muri mubiri bibiri aha muri mubiri aha Afrika perezida wacu nadutambe ku mivyimba nadutambe ku muvyimba ngo abarundi ni ibidebwe ahubwo ni vyamukundi raze asaba ikigongwe kuko abarundi mu bihugu turimwo baraheba bakavuga ko dukoresha imiti mbere kanatangara abo nyene ukuntu baza kukubaza ibintu by'iwabo atani byo twakuriyemo abarundi uretse uburuhe gukora amasaha arengeye umubiri w'umuntu kandi n'iminsi yose umwaka ugatangura ubundi ugahera ibitutsi by'iyo turi ugupfungwa ukwirukwa ko uguhamwa ukunyagwa ukwicwa intuntu uburuhe inkumbu amabi adasiguritse n'ibide byinshi umurundi iyaba leta yacu ibibona yari yorekuye ivyo bintu ivyo bituma u Burundi butizerwa hama u Burundi n'umurundi bigatera imbere hakuja ngaho avuge amajambo adafatikaje nkunda kuyaga n'abantu bamwe bamwe nkababwira ivyazigamitse u Burundi hariho abatabitahura none urakoze. U Burundi bwazingamitswe n'intwaro mbi nibahembe imishahara ikuze nkubuje nize ikiganga ariko sinumva ko ibihumbi 350 y'u Burundi zotunga umuryango ariko yaba bahembwa nk'amajanindwi kuduga aho no kuwize bakoreya ntawoza kugorerwa mu mahanga. Rero natange ibisabwa. FMI, Banque Mondiale, Union Européenne bitangi noti barekure abanyamitahe abarundi badasa abarundi badandaze tutirukankwako nkuko byahoze nkiri muto za 2004 kugeza 2009 barabe ko igihugu kitabomboka. Akajambo ndangirije ko kandi ushake ubibwire abarundi bose, abarundi twahisemwo kuja mu mahanga tuhabaye ku ruhande rumwe ku bw'imiryango ntitukiryama, ariko icaha ariko icuhakura kirasumba iwacu no munsi, ariko tuhabanye agahinda ubwoba intuntu umutekano muke. Dukorere icigwa ku Barundi bari hanze, CNDD-FDD tuyibona nk'ikiza mu gihugu cacu, hariho nabihakana igihugu cacu kandi nibo benshi, rero bigeze kure ivyacu amarira ni menshi ku Barundi. Ubutumwa bw'umurundi ari muri Tanzania nabavuga ati umukuru w'igihugu cacu yahaze avuga ko abarundi ari abanebwe, abikura kuki? Abo ubona kuri iyo foto ni abarundi bene wacu bakora akazi ko kwahirira inka ubwatsi ngaha muri Tanzania. Mu kwezi guheze umwe muri bo yaritavye Imana anyitse aho bakura ubwo bwatsi nyene kubera ukuzura kw'ikiyaga ca Tanganyika, aho bakura ubwo bwatsi Tanganyika yarahashitse. Rero ubwo bwatsi ariko abukurikira yisanze yanyereye aca akorokera aho hantu, bisigura ko atarazi koga, ni naho yapfiriye. Ikiziga carabonetse na jewe ubwanje naramwiboneye, ivyiyumviro bimbana byinshi kubona abarundi bariko bapfira hirya no hino kubera kubura intwaro ibakura ubukene. Ivyo rero vyabereye aho bita Kibirizi mu ntara ya Kigoma. Nukuri ntituri abanebwe, tubuze akazi mu Burundi bwacu dukunda, none turiko dusangukira mu mahanga. Ivyo rero ni bimwe mu vyo abarundi bashavujwe n'intwaro ya CNDD-FDD bagenda baravuga, bakaba banababazwa cyane n'ayo majambo y'umukuru w'igihugu avuga ko abarundi ari abanebwe badakora. Ariko benshi bakabona ko uyo mukuru w'igihugu Ndayishimiye Evaristo yananiwe gutwara, none akaba ariko arata imirarwe ku barundi bibabariye, ku barundi bishavuriye, ku barundi batagira gitabara, ku barundi batabona kazoza ku Burundi. Ni ibintu rero bitangaje cyane. Bamwe bavuga ko President Ndayishimiye ari umuntu atarukiza abarundi bakwitega ko, ariko nanone ngo Ndayishimiye yavuye ku muntu mukiza aba umwami atagira ubwami. Hari iciyumviro ca Frank Kaze, uyo rero akaba ari umumenyeshamakuru ari mu buhungiro. Ninde atibuka ukwiruhutsa kwahabaye igihe Evariste Ndayishimiye ashika ku butegetsi? Koko yatowe nabi, ivyavuye mu matora ubu bikaba bikiri mu bubati. Imyaka ine inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, amakungu cane cane abarundi bari bizeye ko azoba kandi azokora neza gusumbya uwo yasubiriye umuhisi Pierre Nkurunziza. Nubwo yerekana ko aryohewe akitangaza ko ari samurarwa wa Sogo, abantu bose bibwira bati uko biri kose nta uzosubira hasi, ntibikunda. Ariko ubu biribonekeza, bamwe barageze aho bavuga bati ese iyo bimwe abirekera leta? Mu majambo make, neva wo mu gihugu cacu nta na kimwe amanota, nta na kimwe amanota ubusa kwijana. Ati nta nakwiye amanota ubusa kwijana ariko yoronka musi yayo. Nayo kuvyo gukora kuvyo avuga kuri uwa wa mbere mukakaro, umunsi mukuru wo kwikukira wabaye ku munsi w'ikigandaro cyo kwikukira. Inkuru idasanzwe twafashanije na Frank Kaze, umumenyeshamakuru w'Umurundi ari mu buhungiro, yavuze ati wewe birapfuma nta bantu yagirizwa ko yishe, nta zina ryiwe turigera twumva mu biturire canke mu byo kunyuruza ubutunzi. hatibagiwe ibibazo ku bushobozi bwa General Evariste Ndayishimiye bwo kurongora igihugu. Abantu benshi babona ko baronse umuntu yera, byari byo iyo shusho isizwe yakurikijwe n'amajambo adahera meza, mbere meza cyane meza ku buryo amakungu yamwugururiye mbere amaboko, mbere n'imiryango. Gutyo rero umukuru w'igihugu yaruguruye ivyo nkuru nziza yari yashizemwo Uburundi, aragira ingendo ku isi, yaratumirwa mu manama yose mpuzamakungu, mbere yaranagenwe ko ari intwari y'urwaruka rwa Afurika. Nta kindi, kubera imvugo yiwe ihumuriza Evariste Ndayishimiye yararonkejwe, nubwo byari mu mpapuro ifutwa ry'ibihano mu by'ubutunzi byari byafashwe n'ubumwe bwa Buraya muri 2016 bivuye ku ruhagarara rwatumwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe ca gatatu ca Pierre Nkurunziza. Ariko iyakariye ntigata amakungu yahenzwe yahavuye abona mu nyuma ko atari ikibazo c'umuntu, ahubwo ari ikibazo c'inyubako, kuko umukuru w'igihugu kamere kiwe ari kuvuga amajambo gusa yagumanye bwa buhinga bwo gukora bwa CNDD-FDD, aribwo igiturire, kunyuruza amatungo ya leta, amacakubiri, amajambo abiba urwanko, ubwicanyi, kunyuruza abantu n'ayandi mabi arutayo. Kugira ngo kandi herekanwe ko kudahana kubandanya, umugambwe uri ku butegetsi watangaje ko ari igihugu nta kindi cari gikenewe atari uko amakungu yugurura amaso, kuko mu gice ca mbere yari yahenzwe maze yanka gutanga imfashanyo yari yemeye mu mpapuro maze yanka gutanga imfashanyo yari yemeye mu mpapuro atamutahe na mutoya ukoreshejwe n'ingingo zimwe zimwe bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi bafata nk'uko ari ukwiyahura, harimo ukugara imbibe n'u Rwanda, amafaranga y'agaciro arabura, faranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro ku rugero rutari bwigere rubaho. Abarundi barayamaze bati uja gukira ingwara arayirata. Ariko nk'uwo Evariste Ndayishimiye yama ahayagiza Edeniko igihugu ngo nicari bwatera imbere ntarakirongora, kandi abanyagihugu ntibari bwigere bagira umunezero. N'amajambo ya Perezida Ndayishimiye avuga ko abanyagihugu Burundi batari bwigere bagira umunezero nk'uwo bafise muri kino gihe. Umwe mu babikurikiranira hafi aherutse gutangaza ko Evariste Ndayishimiye yataye umutwe. Ni gute mu bisanzwe umuntu yokwemera ko umukuru w'igihugu atafashwe n'indwara yo mu mutwe mu gihe igihugu gisa n'icahagaze? Kuko Burundi bukenye ibintu byose, nta mafaranga y'agaciro, nta muyaga nkuba mu gihugu cyose, nta bitoro. Ibyo bintu bibiri bibuze, kandi atakindi kintu kihari cinjizwa hadakoreshejwe amafaranga y'agaciro. Amahinguriro n'inganda byarahagaze, nta sukari. Ihinguriro Sosumo ryatangaje ko ryananiwe, nta binyobwa vya Burarudi bikiboneka, nta mwavu w'ikizungu, abana benshi barahagaritse amashure hagati mu bibazo ku kubura uko biyunguruza. Abakozi ba leta co kimwe n'abikorera ibyabo ntibakija ku buzi, kuko kugifise intege zo kugenda nta wundi muti uhari utari ukugenda n'amaguru canke gutanga amafaranga menshi cane mu matagisi canke amabisi apakiwe nk'indagara yitwa ko akigenda uko ashoboye. Amasoko aragaragara, vya nkenegwa nk'ibipfungurwa nta bihari, ibihari navyo bigurwa ibihari navyo bigugwa ibitagenda. Amavuriro, bisata vyakira indembe cane cane ivyo navyo bikaba bisa n'ibitagikora. Imbere y'ivyo byose leta ihitamwo gusa niyinyegeje. Haraheze amayinga abiri umukuru w'inama nyenguzamateka yaravumye umushikiranganji ajejwe kunguruza abantu ati siho muri mwategerezwa gushinga mukanubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza, ariko muriko mukora iki? Mutegekanya gukora iki? Kandi nk'uko byari bisa n'ibyitezwe, ibyo bibazo byaguye ku rukuta rw'agacerere nk'uko byabaye ku mushikiranganji wa mbere. Haraheze amezi abiri yubahutse aravuga ko atamuti abona ku ngorane zihanze igihugu. Uwugowe ni uwogerageza gufata isanamu yerekana ukuri kw'iby'Abarundi babayemwo nko mu masitasiyo y'ibitoro, hakaba hageze naho ko asa n'uwemera ko igihugu kiri mu ngorane, hageze naho asa n'uwerekana ko igihugu kiri mu ngorane. Evariste Ndayishimiye ari we arongoye abo bose baca bavuga ko ikosha ari u Rwanda. Ukwikukira kutanezereye benshi, bamwe banabona ko igihugu ari ibibazo gusa. Ni iki twakwishimira tukiririmba canke tugatamba kuri wa kuri uwa mbere mu kakaro, umunsi twahariwe ukwikukira kw'igihugu n'ururirimbo rwa Grand Carré? Ariko keretse Evariste Ndayishimiye n'abamwegereye gusa, umutima ntunezerewe. Ikindi wahimbaza gute kwikukira kuri ko gutera ko gusiga? Ni gute abanyagihugu bashonje bakoma amashi ngo barikukiye? Waririmba gute ukwikukira mu gihe umukuru w'igihugu atangisha amashikanwa mu banyagihugu bagowe, ivyo bikibutsa ivyakorwa n'abakoloni kandi bibabaje? Zana amasoro. Nkuko yama Evariste Ndayishimiye arasubira kubwira ijambo abanyagihugu, aho asubira kubasuzugura avuga ko ataco babuze kubera we atunze, we ari umukiza. Umuganwa Ludoviko Rwagasore yaraharaniye kwikukira, arasubira mu vyiwe. Ariko nanone idahengeshanya gusamburwa n'uwo mukuru w'igihugu, igihugu kitigeze gikena kikagira ibyago bitari bwabeho kandi bititezwe guhagarara kubera ibikorwa bibi bya Evariste Ndayishimiye. Mwavuze ngo kwikukira nico ciza mukeneye, umunsi mukuru mwiza neva, mwebwe atakindi mwishimira atari kibi kibishe mwashize mu banyagihugu banyu rudende. Ngako agahinda nguyu mubabaro w'Abarundi batabona kazoza k'igihugu, babona ko igihugu camaze kurwa mu manga. Perezida Ndayishimiye yashavuje abantu benshi, ariko nanone amajambo yiwe akaba atariko arakirwa neza. Abanywanyi bacu, ibyo ni bimwe mu babiri ko biragaruka ku cyane, kandi twabizeje ko tugenda turabashikiriza amakuru yose abavugwa mu kanya n'izindi nkuru zigezweho ziraba ziriko ziravugwa cyane. Tuje kure, sio na kuri subscribe, uraza kuronga notification ko dushize ko bishaka.